Hello guys.
Endabeni yethu yokugcina ethi Sibongile the Dlaminis uthulisile ucasula uphetheni ngokumbuyisela umsebenzi wakhe. Namuhla ngizokwabelana nawe ngalokho ongakulindela evikini lokuqala lika December kusukela ngomhlaka kunye kunye kuya kumhlaka kunye ishlano kuzibandlela wezikubili iqanda kubili isithathu. Uma kwenzeka uphuthelwe amazwibela adlule sicela uhlole ibhokisi lezincazelo elingezansi futhi ungakhohlwa ukuthanda, ukwabelana, ukuphawula nokubhalisa. Ngomsombuluko zingama kunye kunye kuzibandlela wezikubili iqanda kubili isithathu. Isiqephu ishlanu isishiyagalombili. Uvuma uphatheke kabi ngemuva kokubona isithombe sika Sibongile noKwenzo beqabulana, emvimba ukuthi abuyele eThekwini. Uvelephi uthola incwadi yokuzivikela kuZex ngemuva kokuba amaphoyisa emncenga ukuba enze njalo. Uphetheni ufuna ukufukula isimilo sabasebenzi kubasisi. Ulwesibili kunye kubili December kubili iqanda kubili isithathu. Isiqephu ishlanu isishiyagalolunye. UKwenzo uphatheke kabi uma ezwa ukuthi uyise kaSibongile akamfuni abuyele eThekwini, konke lokhu kungenxa yokuqabula kwakhe. Amangale uSipho uma uvelephi eqhamuka emnyango wakhe. Abasizi bathola amamasaji ethai, futhi umncintiswano womsebenzi wenyanga uyaqala. NgoLwesithathu kunye isithathu December kubili iqanda kubili isithathu. Isiqephu isithupha iqanda. UKwenzo uya exobho ngethemba lokuthi uzobonisana novuma ukuze uSibongile abuyele eThekwini kodwa umqondo wakhe uhlehla kakhulu. Uvelephi unquma ukuyolanda impilo yakhe ngokuphuma ayozijabulisa noAsanda engazi nokuthi uzeke simbhekile. Ngaphambi kokuthi uhambe, ngicela ungithande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.